talo whakatoa koutou, mea neisi whakaplanga tāua o te COVID fluiva. Ni usila gotit mafuli ana le voro. Au kilani gotit whanaifo ki te level lua. Te toenga te atwhenua ko nofo i te level tasi. Whakataputapuunga ko nei, kato iloilo i te asonga fua. Kia nono tātou ki mea goitapu i te level lua, mo te level tasi. Mo au kilani, alert level lua, te nauinga, Ko ko mawhai o whoki ki te konga māsani o ngā luenga. Ta maliki ko mawhai whoki o ākonga. Ko e tau o whakaonga mea o whimata i konga o lolo malanga. E tau o se lautino i soa se māpōpōnga. Mo te toinga New Zealand, te alert level tasi te nauinga. Ko ko mawhai o whoki ki tau tūranga māsani whai ngā luenga. Ka e tau mo koe o mata alaala ka e tau se whakalei whai ngā māsani lei o te COVID fluiva. Manatua, Ka ainga e tau mō tātou katoa tau siusi whakalei, whaiwhainga lei ko lai mawhai fisoswani o awe ke atea te COVID fluiva. Masaua, koe mō alo e whanonga alue mana whai koe masaki. Ka maua koe ne te flu, ia me mokotia whamanu mole kolo ki tau tōkita, ia mokote healthline i te napa ko te leai balu, leai leai, ona tasitasi, tasitasi ono. Fulu kai whakamalo whaialoa o lima. Whakawa ngā te New Zealand COVID Tracer app, E whai tau wawe QR code, kai whakaola tau Bluetooth o sala. Te mea tēnai mautinoa i āko e mata alaala mā whai koe fiskotaki, mo se whakailonga o se case COVID fluiva. Ko te tātou ne whai te mea tēnei, mua mua e ma whai ne tātou to e whai whoki. Whakamanuia te atua a ke pui pui ngina, ke saunga le mua koutou.